진짜 공허해.
밀리야.
Our press briefing session, you may leave. Blessed afternoon.
Ndio mimi nakuja.
Nataka mambo ya askari ama ni
askari ama. Niko panjia nakuja tunatembea.
Thank you.